Ta ho da siri kabi I'm gonna go. Wallahi dan gace nake ba duwa ce, duk yadda kace ka shi matsala.